Ko whakaingoatia te kapa whutupōro Māori kei raro i hoi te 18 ngātau mo te tukinga kia Fiji, hei te mutunga o te marama nei. Hei tā te rangahau a Whatitiri Te Wake e whirinaki ana rātou ki te ahurea Māori, hei kawe i a rātou ki te taumata o Angitu.
E kahake ana ngā whakaharatau o te kapa whutupōro Māori, rāngai te 18 tau, i mua atu i te tukinga ki te kapa o Fiji. He huihuinga iwi kua tohua ki te kapa, a hei tā te paua ko Matua Rua Wanoa, ko te whutupōro te waka kia kawe ake i ngā akoranga Māori.
For these boys, they all connected to our Māori, so the tikanga side of it is quite big with us.
We karakia before you go to bed, karakia before you wake up. We mihi to the ringawera, the marae, we stay in the marae. We do mauraka in the morning.
E poho kere rū ana te kapa nei ki te whakakanohi i o rātou iwi me te iwi Māori whānui.
So there's another opportunity for us to not only represent New Zealand but te iwi Māori on a national stage. So yeah, it's a big honour.
E mōhio pū ana rātou ki te wero kei mua i te aro. Hei tā te kaitākoro a Billy Priestley, he pakanga kei te haere.
It's going to be a big game. I know Fiji's good with the ball, like to do a lot of tips and stuff and work the ball around, but I think if we just put a bit of mongrel out there and just shut them down in the middle, and then I think we'll be able to come out on top.
Ka tū te tukinga tuatahi mo te kapa i te rangi nei ki te kapa Barbarians. A te mutunga mai o te marama pakanga ai rātou ki te kapa o Fiji ki Porirua. Whatitiri Te Wake, te karere.